Ndinokutungamirira kuti usarasike pane rwendo kune. Let's go a bit fast now. Baba wedu makatsidza ndinokutungamirira kuti usarasike pane rwendo kune Mwari vakati ndinokutungamirira chokwadi chevakati ndinokutungamirira pakukwira kune denga ndinokutungamirira apo tambudzika ngekushaya zano zviya ewe unofadziswa ngeamanzwi ndinokutungamirira. Let's worship him now. Mwari vakati
Let's go.